Abedwafo One Vision GH sene mema mu nyina akwa babiem e de mobile channel yi so emra so sen sembinu ma esisi yaman yi mu de disem hunu na amoti a One Vision yaje brabo abo na obiem no mo so mfa hwene pa amono gemfo a meso meje brade mu ntwe mu e ba sene abeni abibia me ya no no na mesren se wote me nken won subscribe yi abo mode na kai na subscribing so ema me na busan sama me de mu ntwe mu enam no american de afiase de afiase o german men sene no ewe poya mantamu na yenye beka ya na watwi mu entie beto dwa se konfo ba bia osusu se emrante kwa mienu a womudi awu ewo eye kaso an wo no ene shaase a enu ti aposifo akwache no ye bebo wura na so ye biem fi sent ye biem asan efi ho ebe no achi ye beko atifi do mantamu na ade she wo e tolon mu so akasa e di ade sere atuga na ban eni mensem binom eka wei ho ena mo somfo ahwene pa amono gemfo amaje bra me di mu chemu eba nti wada ro jebre na nsam no muntwe mu ento aso ebusia me hye nsam no ase e de fepo ye mantam mu senam di kankan ye no na akopia mu e wasio jan man mensina eno e ye mantam mu akora no e de amanase a e ho e hurubutubutubutubutu ni nyina ene sen na no e ye wukwada e nante ye ebeto dwa se ye ade se akopia mu e wo amanase a wo mususu se konfo bi e wo wo ho e na wo hye mrantie mienu Nicholas ene Felix e mo mu ekodi awu kase na no meme da no nti ente ye no abeto dwa e no e kire se yu e ya de se konfo yi aposifo asoni mu awoboa ama semu mu hwehwe mu akoso na eno ada ente ye biem esan e ba ye One Vision ye nya da gen so e de mu mfoni e honsam e be somo e kwo hwe bia ya konfo yi wote ama ebeto dwa se wo ye oba na kyese konfo ba wawo eye na wotwe mienu na kyese wo wo ye oba tan so kokura ene se kwa ba se se sia no asem kese se no wo no ankasa e de no ho akwakotum na busi ankra biema e fi ho so e ba biemu e kira na nanum tena konya wo mo e wo amanase e kira wo mo entimi ene konfo ba yi ene na busua entena e kro no mu biem fi se wo de anim gwase e kese pa e na abraham anase kro fi so mo ankasa no wo mo di nhyada anya dada enche ye ne no konfo power wono so kro ya asio jaman mensini mu a wono so ebo anan enso koku nipa no kreda na sempanifo bi ka kreda ye de kreda kwatwi ya ekwawi ase nipa nkasa ye nya ye nya sem ketu ompo ma sem no wo mo kan wi anu ti se biya masan aba na eye the same asio jaman the same poemantam dia nananom enedai abo eye brisie ne kwobne pa e de akopie mu e wo konfo yi na so ye ene ba bia wote a wo masem o mo kan eye tia wa mo akira wo muntimi ene konfo yi entena unti se aposifo beja no ama na ba no beba no na jese ne chi aye susuro se empenifo sukura enja no a eye den ya na chi ebe susuro fi se nana no kira wo mo entimi ene no entena biem se wo babesia etimi ehye se nkwala nkofa nipa ho akwa ene sikamra de na jese se bisa bi wo nya nipa e wo se wo mo ene ne tenanti ene dey wo makopie mu e wo bayi asoye e ho na se na so anya so bebi aposifo kwoche no ama mene mo kasa ni brepa e na aba yenko na asem yi yenko nkohwe mfoni kakra e mra e ba ya beto ansem no so abedwafo one
Jose, I'm all around. Okay. Yeah. Very good. Okay.
Amen. Yes. saying for what the one seminal at all, or my penny, and you'll be beer and him.
I'm not an animal, sorry. Waka, not to make DPS now a branton over feet, your persuade to her. Apple, ah, young who crow, I have you. Then you, I said, well, put your man animals, Madame.
Papa, an intim commandment pressure more as if you know. Nasaman, the Samra, our minimum, Mrani Adenam, Mrani Adia Juma. And it's nice, I'm a fraw. Now, a banana be someone near Tia. What is if you know her? But Tintia, what is if you know? The fraw several times, Nansen Wama. The smart chairman, a pamper said, yes, Sunday and night Wama. The sister, a semi essay. So, we're teaming a catra abofra. Ah, only if you don't crown ye. So, oh, yanny papat. Now, audio is a cadro, I'm an idea. And na me did the sir penia when you feared the anan you feared the numu so obetimi aka sam corona akere no so when you abo fra aka so na se wan ya obetimi afa bi wa mana se ma yeye
awon ma ta se ti pa so na ke no pa ti na mo se
ge
Charlie, move my head, bro. I said, oh, it's can you exit?
I'm winning. Okay. We won't fight great damn bitch to say you know. It's not there so then yeah. I there so then. Police for intelligence degree that by able to two achieve on your most almost see nipa. Cancer near there on my easy. Mon plan is I win so. I'm on the police for no come on. I'm on Habiana. Almost see nipa mojab. Aqua ha.
Ako sidi.
adishi ya mesanso mama kwa babiem enti nananu ma wamo ewa amanase eni adishi ya binom ena yekoshu wamo ni braso pa ena wamo ekasa ya uti musa eskeshi ndiene wamo akobi wamo friha na wamo uraha wamo friha na wamo uraha ushe eya nchula ya kura ya wadane wwa na ubi enka nchose eni ya wadie eye danger zone ushe nchula ya wamo emu awowo emu eye mwake siye emu nipatre se enchula ya ne hu nensu ninyine mu no nananu mo chira emra wodi kan eba ye no wo mo eto nsa frɛ no anenso wanpɛ emwa sɛbi sɛbi wanfa bɔgɛ anyɛ soa ye no tisa akɔba na aban anka sɛ fidie asɔ ɛyɛ konfo yi mu dia ɛnyɛ ɔmo ɛna ɔmo ɛka o na emom no wo no anka sa ne niamma ne ne ye ɛna akwakɔ yi ne kanti de ɔmo ɛpɛsɔ mu hu a ɛne sɛ wo mo ɛmpɛ no ɛwa sɔnyɛ su ho ebiem one vision sɛ ne yɛ nto ansɛm no so ɛwa tifi mantam mu na ayɛ kopie mu ɛwo tolɔ no a nananom tena akonwa ne mpanifo adehye mu nkwala wo mo ɛwo tolɔ akasa na mo ɛkyira kwan ahodo a ɛda ɛyɛ nkuro ne mu ne de ɛhu papa na kyese inner roads no ɛnyɛ ɛya kwantempɔ nya kwan akɛse no de adeda deda nkuro ne ɛntɛm nkuro ne mfimfini de adane hye ɛwo mantam wei no ɛya de sɛ nananom ɛkyira adane wo wuro amna ensuo to a ɛne sɛ kwan yia na kyese nsusuan no ya na ɛyi kwan no nti wo mo ɛde adesrɛ ato mpanifo anim sɛmpanifo ɛntwa wo mani mɛhwɛ wo mo fisɛ wo mo so wo mo asɛm ayɛ mɔbɔ national cake no mo so di biye yie na mo nyae sɛ kuro baako ya pompe niema gu mu a ɛno ti wo kyerɛ kakrakra mpanifo kyerɛ ne bɔto anti na nanom hwɛ a wo mo ɛnhwɛhwɛ mu yae ne titiru ɛne wo mo ekuro no fisɛ kuro no atete apansam na mpanifo bi ɛnsɛm wo mo da na di ɛkyerɛ a ɛkɔba sɛ obi ɛyare a na akyɛsɛ sɛ bisɛ bi abobɔ yae bi ana sɛ mpomoto yi bi ɛne ɛkyekyere nipa no ɛde bɔ droba na wɔde ne kɔ fisɛ kaa bia ni hɔ a ɛkɔba sɛ ina rose na kyɛsɛ ɛkwan a deda deda nkuro ne ntɛm no kaa bia ntimi ɛmfa ɛno nti sɛ woyɛ fie wura kora na wɔ kaa wo ntimi mfa wura wo fie kyɛsɛ ɔpake pake ne kwan ne nkyɛn na kyɛsɛ watwi so watwi wɔ akokora a wɔde ɛnante ato so akɔpie mu ofie a nananom ne adehyie kyerɛ nkani kwan sɛ saa ɛna ɛba woyɛ fie wura ade a nyame yɛ wadom wo ntimi si dan na kyɛsɛ wo wɔ kaa ade a na kyɛsɛ wo de kaa no so asie anim na ne nyinaa no akwakɔyɛ so agye akwakɔyɛ mu nam hyɛ nanso tɔno adehyie de ɔmo kyerɛ a wɔ ɔmo kaase no ɛyɛ kwan na ɔmo ɛpaake fi sɛ wo ka sɛ wo twi afa so yɛ aso ɔden a wo bɛduru baabi no wo bɛka ɛno nti ɛna ɔmo ɛde ade sra to dwa a ɛmaa pemfoɔ binom so akasaeɛ afei wɔ ɔmo so a sɛ bi wɔ ɔmo so ɛmfa afuro nso kasa na ɔmo ɛkyerɛ a wɔ ɔmo a ɔmo mfa afuro no ɛkyerɛ a wɔ ɔmo adwene ho paa sɛ nyame yɛ ɔmo adom na nyame ɛma ɔmo ɛyɛ ɛba yi bia ɛnti kwan wei so na ɔmo awoɔ ka ma ɔde ɔmo ɛbɛfa ne nyinaa ɛyɛ ayamhyehyɛ ɛma yi kyerɛ a wɔ ɔmo ɛda na akyɛsɛ aba bɛsi ɔmo tirim apemfoɔ no so ɛkyerɛ a bosome no ɛso biara adeɛ kye adeɛ sa no akwakɔ yɛ ayamhyehyɛ firi sɛ ɔmo kyerɛ a ɔmo anim baabi a awoɔ ɛbɛka ɔmo na ahwɛ kwan yi paa na wɔwɛ so obayi ɛwowɔ kyerɛ sɛ nneɛma tete nneɛma so na wodo nsɛ posa wo ho wodo nsɛ dose wo ho paa na yɛde wo kɔkɔtena bɔbɔ yam anaasɛ yɛde wo ɛkɔtare moto so no ɛyɛ adeɛ sɛ ahometi ama kyerɛ a awoɔ deɛ bi kɔn mu a sɛ amanfoɔ nya kaa mu da no wɔmo de ɔmo nya kaa mu nna firi sɛ ɔmo kwan no kaa biara ne hɔ a ɛkɔ ɛno nti wɔmo ɛsrɛ mpanimfoɔ paa sɛ mpanimfoɔ ɛmmra ma yɛ biribi ɛmfa ɛma ɔmo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo kwan hodoɔ no mu no naasɛ ɛkuro no kwan a ɛdedadeda ntam no ɛyɛ adeɛ sɛ betimi adom aboa wɔmo na enyuma ahodoɔ ɛne ɛmpo no wɔmo apɔmudi nsɛm no ɛtɔ da bi a ɛbɛtumi aboa fi sɛ si a no wɔbi ka sɛ wɔba tolo a wɔmba obi ɛka sɛ nka ɛwɔ sɛ agyadie kora kɔ so no wɔhwɛ kuro no sɛnea kwan no ɛdeda a wɔduru ka ho a wɔtiri wɔn wɔhwɛ ha hwɛa no wɔatwam wɔkɔ dada fi sɛ kuro no sɛnea ayɛ no wɔbi ɛyɛ hɔhoɔ a ɛhɔ tena no ɛhɔ ba ɛwɔ dwadie no bɛyɛ ne de mpa nti ama wɔmo sikasɛm nso akɔakɔyɛ bibia wɔ nti abusua ɛno nso ɛne adesrɛ a nananom ahemfo ne mpanimfoɔ ne adehyɛ bi no a wɔmo ɛwɔ tolɔn a ɛno ɛwɔ atifi mantam mu wɔmo ɛde ato ɛyɛ Ghana ban anim nti yɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ wɔmo ɛnyɛ biribi ɛmfa ɛmboa adehyɛ one vision so ne mmerɛfo metoa nsɛm no ɛso na yɛfiri atifi mantam mu aba bɛpie mu ɛwɔ nkran mantam mu na yɛnyɛ bɛkaeɛ a February bosom yɛ twam ne da no ɛtɔ so aduonu mmienu na ɛyɛ dadwoada ɛnkra na ɛfiri ɛyɛ nungoa korɔ 2 junior high school eba ye a echira abemo a wadi mfia dunson richard okotawia wo kwabu ni teacher ni wo kwokra squad fi nungu akrom ye bubu ni teacher den a wanye homework ana teacher akoka wo ye champion atan wo ye gangalian ti wo kwokwo so sprinter ma enipa ama ye bebu teacher ni ye wura moses onyame asem ama teacher ni ne hunepa ne de nanim ye ye no na che se mr who knows tomorrow kra eye no enti aye nsaka echira eya de se Akra eye juvel court si ashe se epo bosumi ewo mi ne da beto so adionu enkono eya de se abemo Richard Okotawia wo mo ebehye na sendie ne so sesia mne mo kase no wo wo remand na chese court odikan akwasem no so asetena ama prosecutor edan sembi edi no ensem a woda na edi no judge ehwedi no hu se da bi di abofra ne yeye no wanya de no ti wo mo edi no akosie kakra na anyame adoma entie no echira epo busumi ewom ne da beto so adionu enkono ankasa enam penifo ebehye asenie ne so wo nya mfie du wo twene de ye hu ne se wo ye man no eno ti no eya de se na asem no enko circuit court enko high court eya juvenile court eho enye di san kwala na anasem ofrasa no eho enye di na asem nti no eho ena mo ebehye asenie no eso se ne be ya de obi ano wo mo ede ebebo no na court ekwa asete etwato a mere mo kasa no ya remand eya Richard no ne chemo ade ba ye no echira ni teacher ni no nko ne bo no na chese prosecutor chira senior Mr. Roger Sempa headmaster wada suku ya no ediem ni kade asem no ebedan wo mo se abemo anu wakofa nipa efi eye nungu akuro mu ene babu teacher ni wo nyame asem no abofre ye de kwa du bo no se yampa wo ni nipa dunum uko high sprinter ese se nipa gum na bu teacher ni wose nya sa wo nko ane ye na chese so bo no waje ni nyina abono ho so ni nyina no kwato akira wo mo egusua eye nhwehwemu fi se witness statements ya hodo aba ye nyina akira enyo no nko asabi teacher ni a wote sei want me to na se ama mfie dunson ba emmo nanim emmo ma ne hune nyina papa ise nti kwato akira de waka no wo ho kwan se wo yi nsem ano se wo so no nko na ye ya prosecutor so egusua eye nhwehwemu nti ebedru match boso ebedru epo boso me ne de beto so adio no enkro de na eya de se post ni e de asem no ama no no na wa wie ni hwehwe mu ahwese ampa se Richard won kwa na ti gina ye ebu ni teacher ni because of homework ana se senior report no echre se wokofa ni pakan ho na ebu teacher ni no etimi ana se mpo court ebe hu no kra ewom ti abusia eno ene nkra ye nsa kana chese mo ana mo ehwe ni mu kwan o mo ana mo bisa se abemmo mfie dun so bu ni chechire ni na kwesi sen no nyame ya doma epo busum ye wom ya ye nya otwen ni da beto so adionu enkro no de besi ewo eye Accra Juvenile Court si biano one vision yen famu nsemo enkamemo ebusu yen fa nsem no enwie ewo nkramantemu a na ra wo sema one vision abeka yensa echira openyi bia wadi mfia duonum num 55 years and din de Thomas Agbetogro menemo akase de ebusua adofo ejamfo ema ye hwehwe ne baabiye yehu no openyi Thomas ayira efi ma chebosu me ne da na etosu dunsia ebesese menemo akase no eya de se yehu baabiye openyi no afa na raba ko eya de se woni eye ye ra Thomas na chese busuani ni chemu awode ebo eye oyarefa posifo a wo mo ede ho eye poster ba one vision bia beka yensa echira openyi no maache bosu me ni da na etosudu nsia eda bnada ana chese wo bo moden efrifie se wo nantenante kakra na no nanchemu ne cha general busu minim no ena wonya akumayare ti wonya akumayare sa no eya de se to da bia na ne homye no akwakoye bibia wo ho enu ti edu maache nim no na kamia se ne ho eto ne banti eto da bia osori anopa de woye ene se wo pata de sha na woni nane na kwakra kra so ye exercise aso wo hwe wo nante nante se ne ntimu ba bia bia no na no na ntemu ne kira eye sa adabnada ne de wo koye no besi se me ne mo kasai eye ade se wo mai openyi ati teiman boga tawa eno ewo oyare fanti abusua dofo ene ejamfo e manyina ehwehwe wo mo e papa wo mo wo fa wo mo dofo ene o made nyina nti na ehu ebehia sa posifo ade abeya one vision ebi abeka yensan yenso ye de eba nti abusua eno ene enkra yensan so asanaka ede finkran 55 years old man wa fifie March 16th versus am nemo kasai eya de se ehu na kira kwan yenso ye ye afamu de ye hwe de so na me ebetimi ayenam ye so na se ye de ebetimi ehu papa nti eyen kai ba adesa police for ede amayen ene yeso ye de eba ensem na si medin ede ahwenepa amono jemfo ameda munyina amase amamumo enitia adehye adehye me sanso.